I have no idea about staying myself here.
Sasa nikajua sasa hapa
hayuko normal.